amahoro bakunzi ba televiziyo isanganiro kaze niyo n'umwanya watugira tuyashyikirize amakuru twateguriye yo kuri noho wa gatanu aya nayo agizwe na zino ngingo n'inkuru zikurikira uburundi bugeze ku ntambwe ishimishije mu bijyanye no gutanga amaraso naho ibiruko ngo ni igikorwa cyo kwamiza ko gisigurwa na muganga serivisi ngo nayo arongoye ikigo cy'igihugu kijijwe kwegeranya amaraso ni mugiye kuri uyu wa gatanu amashyirahamwe impuzamakungu mu Burundi yararamutse atanga akarorero mu gutanga amaraso ngo harakenewe inyigisho kugwaruka ruhejeje amashure byasiguwe n'uwuserukira ishyirahamwe ry'abakoresha AEB kuri uyu wa kane hihwezwa uruhara rwo kumenyereza akazi ugwaruka umwanya muto nido ry'ano makuru rekansure kwa ikaze murano makuru tuyahere mu gisata cyo kunywanisha umugwi ujejwe kurondera ukuri no kunywanisha barundi CVR umenyesha ko ubandanya gukora igikorwa watumwe na leta nayo ikazomenya icizokoresha ibizoba byavuye mu matohoza yakozwe n'uwo mugwi Pierre Claver ndayicariye arongoye uwo mugwi yamenyesheje mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ko ikibazo c'abanyamahanga bahitanywe hamwe n'abagize uruhara mu bwicanyi bwo mwaka w'igihumbi kimwe n'172 kizoca mu bushikiranganji bw'imigenderanire inkuru tubaza Eliza Ntakarutimana.
Muri icyo kiganiro abamenyeshamakuru bashatse kumenya aho umugwi Sever uhagaze ku kijyanye n'igisabo cya leta ko atamugwi w'abantu wo kwitirirwa ubwo bwicanyi bwakozwe mu gihumbi kimwe n'172. Pierre Claver ndayicariye yishuye ko ari leta izofata ingingo igikorwa cya Sever kimaze kurangira.
N'uyu mukuru w'igihugu yadutumye birya yavuze na komantere Sever bigira ko iyo ni inyishu ya mbere. Inyishu ya kabiri muzomwumvirize neza ntimuzomuvugire ibyo atavuze. Yavuze ati nihagera mu rwego rwa leta icyo twita guverinema tuzogira icyo tubivuze ko yabisiguye neza avuga ati erega Sever ntizosohora raporo ngo tujye tuvuga bunonye mu gifaransa cyangwa mu kirundi n'uvuga nti inzego ziratandukanye inama nshingamateka inama ntego z'amateka barafise umwanya wabo wo kuvuga n'ingene bakora leta nayo iragira umwanya wayo wo kuvuga kandi irafise ingene ikora
ku kijyanye n'abanyamahanga bahitanywe n'ubwo bwicanyi Pierre Claver ndayicariye yasigura ko ibizova mu matohoza bizoja mu nzego za leta zijeje imigenderanire
erega burya bwicanyi bwaje dufise abanyamahanga ba mu Burundi hari abo bwahitanye mbega nta banyamahanga bafise uruhara mu bwicanyi bwabaye turabafise kandi hageze gutanga icegeranyo tuzogishikiriza inzego zaduhaye buno butumwa amazina tuyashikiriza leta niyo hageze kubwira igihugu bica mu nzego za leta bimwe bita inzego za diplomasi.
Mu mfubyi n'abafakazi baburiye muri ubwo bwicanyi abamaze kumvirizwa mu ntara uwo mugumu aze gukoreramwo kubangana 346.
Tugushimire Eliza Ntakarutimana kuri iyo nkuru. Inyigisho zitegerezwa gutunganywa ku buryo urwaruka ruhejeje amashure rushobora kwerekana icyo rushoboye iyo rushitse ku rubuga kwimenyereza bikaba byasabwe kuri uno wa kane n'uwaserukiye ishyirahamwe ry'abakoresha AEB hari mu nama yakoranije abaserukira amashyirahamwe n'abikorera utwabo ku kibazo cyo kwihweza uruhara rwo kumenyereza mu kazi urwaruka waserukiye abakoresha amenyesha ko vyofasha cyane mu iterambere. Sheila Irambona.
Muna maetunga nijwe na payeje na uyeme nubushikiranga jigugaru kahamwe na warongwe ama shira hamwe na mahinguriro mu Burundi kuvyene kikwironsa aho kwimenyereza ugwaruka abafasha majambo bahurije ko ubushomeri mu gwaruka ari kibazo mu Burundi kandi no ronka aho bimenyereza ari kibazo kandi urongoye shira hamwe ry'amahinguriro mu Burundi amenyesha ko kimwe mu gituma amahinguriro adatanga ako kajyo nuko abatsinze kaminuza babitura bataba bafise ubumenyi bukwiye akongera ko no gusaba ko banyine amahinguriro barihira INSS n'ibindi ubwo gwaruka bitaborohera agasaba yuko hoba itunganywa ry'ivyigwa ku buryo ugwaruka rushika ku rubuga ruzi gukora kazi ivyo bikaba bivugwa mu gihe mu Burundi bice 60% ivyo gwaruka ari abashomeri ibiharuro dukura mu byigwa byagizwe mu 2008
amakuru twabateguriye arabandanya amafaranga arenga gato imiliyaridi 12 z'amarundi kuri 25 zagenewe ibijanye no kunganisha imishahara aramaze gutegwa ku mukono nkuko bivugwa na Tade Ndikumana umushikiranganje w'abakozi n'akazi yabishikirije kuri uyu wa gatatu ahimbazwa umunsi nyafrika wahariwe abakozi n'akazi avuga kandi ko ayasigaye abakozi bazoyaronka mu mwaka uza tumukurikire
ijya politike yo kunganisha imishahara irikiraja mu ngiro kuko kuva 2016 navuga ko ibice hafi 60% by'abakozi barafite imishahara iri hasi barashoboye kudugirizwa agashahara kugira ngo uhembwa menshi ntazoyatakaza mugabo azorindira abandi bashobore nabo gushikira ako gahembo novuga gashimishije turavye amikoro ya leta rero murazi ko hari hateguwe imiliyadi 25 uno mwaka tugiye kurangiza umwaka wa wakazi nkuko mubizi utangura itariki imwe yuko indwi gwahera itariki 26/6 rero muri zo miliyadi 25 z'amafaranga y'amarundi gushika uno munsi twasinye aho turavye ko dufatira kuri iyi politike nshasha icyo umuntu akora twarabonye ko hariho bake abatari bwashobore gushikana kurugezo abandi bariko ivyo byasavye uko turaba ibyo biharuro murayo amafaranga agera ku miliyari 12 n'igice azokora abakozi bazoyabona mugabo ayo yandasigaye azoheza ashigwe hamwe na tuzokoresha mu mwaka uza utangura itariki imwe y'uko indwi kugira ngo bigende neza nkuko leta yabitoye rero yabyemeje bikazogenda uko buryo buboneka tugenda dukura gwo usumbasumbane bwari buhari rero iyo politiki irikiraja mu ngiro kandi nkuko twabishikirije izoja mu ngiro ku buhinga bwa none ku buryo umuntu wese azohembwa bivanye n'icyo yakoze
Unaho tuje mu gisata c'amagara y'abantu uburundi hebugeze ku rugero rw'abantu 8 ku gihumbi batanga amaraso ku mwaka mu gishira hamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu OMS ritegekanya ko hoba abashika 10 bivugwa na muganga Felicien Nzotungwa nayo arongoye ikigo c'igihugu kijejwe kwegeranya amaraso CNTS ni mu gihe amashira hamwe mpuza makungu nka OIM na Enabel bari baramutse batanga karorero mu gutanga amaraso kuri uyu wa gatanu inkuru mugenzi wacu Armel Mutore
amaraso atanzwe ngo amari kiringo cy'iminsi 35 imbere y'uko apfa ari naco gituma ugutanga amaraso ngo ari gikogwa cyo guhoza ko kuko akenegwa cyane nkuko bivugwa n'urongoye ikigo cy'igihugu kigejwe kwegeranya amaraso CNTS
ntawo havuga ngo no kwegeranya amaraso menshi kumbe ngira ububiko bukwiye nzomare yindi myaka cyane iki ntayegeranya kuko arafise ubuzima amara ubuzima bwayo rero ni iminsi 35 nico gituma twamiza ko iminsi yose kugira ngo buri mwanya tube turiko turayegeranya ko afise ikiringo gito ico kubaho ishira hamwe mpuzamakungu rijeje amagara y'abantu ryemeza ko kugira igihugu kivuge ko cikwije mu bijyanye no kwegeranya amaraso ari uko ku bantu igihumbi ku mwaka hoba habonetse mu bantu 10 batanga amaraso twebwe rero turiko turatera intambwe kuko turageze ku rugero rw'abantu 8 ku bantu igihumbi ku mwaka batanga amaraso kandi tubizeye ko iryo hangiro mu myaka iri imbere tuzaba twarishitseko
abarongoye amashyirahamwe mpuzamakungu mu Burundi nk'ibanki y'isi ishyirahamwe mpuzamakungu riraba bya bimukira OIM ubuserukizi bw'igihugu c'Ubudagi mu Burundi n'abandi bakaba bari baramutse kuri uyu wa gatanu batanga amaraso mu ntumbero yo kwitabira kama k'umushikiranganje w'amagara y'abantu bose bakavuga ko bakoze ico gikogwa mu gutanga karorero ku bandi bagashikiriza ko ubutanze amaraso abarokoye ubuzima urongoye ikigo cy'igihugu kigejwe kwegeranya amaraso agahamagarira abanyagihugu kwijukira kuyatanga aha kabagaruka kubisabwa kugira umuntu atanga amaraso
umuntu arekuriwe gutanga amaraso n'umuntu afise amagara meza n'umuntu afise imyaka iri hagati ya 17 na 16 n'umuntu afise ibiro birenga 50 kandi ku bakenyezi birasabwa ko atoba yonsa atoba yibungenze kandi atoba ari mu mihango akamu duteye abarundi n'aba mu Burundi nuko bo kwita bakamu katewe n'umushikiranganji wo kubungabunga amagara y'abantu kurwanya kiza abanyarwanda sida kajanye no kwitangira abandi mu gutanga amaraso kandi turahimiriza n'abamaze gutanga ko bobigira kenshi ko murashaka gutanga rimwe akace yose atindahejeje oya gutanga kenshi nabwinga umuntu ashobora gutanga 4 mu mwaka
ico gikorwa cyo gutanga amaraso cyaranguwe kuri uyu wa gatanu kikazobandanya no kuri uyu wa gatandatu kikaba cyari mu rukurikirane rw'ibyo bikorwa byatangujwe itariki 14 z'uku kwezi hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe gutanga amaraso
mbere gusozera ano makuru dukubitire mu gihugu cya Afghanistan abacitse ku icumu kuri nyamugigima yahitanye ubuzima bw'abantu barenga 900 babandanya barindira ubufasha bwo bagarukira ko nubwo bitorohera abagira neza kuhashika tubikesha France 24 akaba ari inkuru twatorokanijwe na mugenzi wacu Vanilla Dushime
Pour accéder au village détruit par le tremblement de terre, les secours doivent d'abord traverser des routes de montagne.
Amakuru dukesha ikinyamakuru France 24 avuga ko bagira neza kugira bashike mu gace kasinzikajwe na nyamugigima mu gihugu cya Afghanistan bitarorohera cyane kuko bayinda gucana ameze nabi mu misozi n'amabarabara ameze nabi. Rusaba neza amaze gushika mu manuko rushiruse ku bw'ico gihugu. Uwo mugabo mubona avuga ko yatakaje byose abantu cumi mu muryango wiwe bose barahasize ubuzima. Uwo bavukana n'umuryango we bose barahasi kubuzima na nungu ya rukote. Ama shirara mwe atabari mbabale ya maze kushika mkiwanza nungu bugia talibu nishi chani. Kuru wakane, igiugu cha Pakistani cha rungite ama kamimunani yutu yifungu kwa nibi hindi vizangenegwa mwili Afganistan na landi bafasha mkiugu cha Iran na ubaraje kufasha. Uyumutege tiwishira mwe lijeje kutabari mbabale mkiugu cha Iran avuka kuma maze kwa shika kugira wagarukile kuwa rukote. Ama ya magira kumajana tandatu nivyo kuifuka nivyo biza gutangwa. Iyo nyamugigima yono nyimitali wike kandi aje usonge isibe kuri abanyagihugu bari basanzwe bahandwa n'inzara ibiza by'ingwara hamwe n'ibindi biza by'ibidukikije. Uyu mutegetsi ari mu bajeje kugenzura iby'ibiza mu gihugu cya Afghanistan avuga ko atari duce tubiri gusa twasindikaye ariko ari bice nka byose byasindikaye. Avuga kandi ko igihugu cya Afghanistan kiko gica mu bibazo bikomeye n'imyuzurira n'ibindi.
Et de nombreuses régions sont affectées. Les Afghans font actuellement face à d'énormes problèmes.
Ni hano amakuru avuga muri rimwe rw'ikirundi kuri no wa gatano acyarangirira mwakoze mwese kuyakurikira nshimire bagenzanje bafashije kuyegeranya eka n'abari mu hinga bw'ivyuma muandanye mugira ibihe byiza kuri televiziyo Isanganiro.